tunda unga tarike ndi mauga kwendi kafika pakadziwe timau wandituma kwa iye adziwe ndiye maloto anga chaona maso anga chisango cha ntima wanga ndiwe 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 uzatenge udindo mai anga ndine ndizatenge udindo bambu wako kuti utandilele nane ndizatenge tele pamavuto pantendele rimozi tinza kalengati Adam ndi Hawa
Adam ndi Hawa
imani yako maisa malila pamavuto mapilila sutengela konseza zako zaziko la pasi umazisia nde tunda unga tarike ndi mauga kwendi kafika pakadziwe timau wandituma kwa iye adziwe ndiye maloto anga chaona maso anga chisango cha ntima wanga ndiwe ndiwe zandidabwisa mavalidwe kalidwe yako abwina wa ndizosowa kupeza kazi wabwino maningati Khadija imani yako maisa malila pamavuto mapilila sulola swala iduse iwe adhana ulikonko tunda unga tarike ndi mauga kwendi kafika pakadziwe timau wandituma kwa iye adziwe ndiye maloto anga chaona maso anga chisango cha ntima wanga ndiwe ndiwe tunda unga tarike ndi mauga kwendi kafika pakadziwe timau wandituma kwa iye adziwe ndiye maloto anga chaona maso anga chisango cha ntima wanga ndiwe ndiwe adziwe ndiye maloto anga chaona maso anga chisango cha ntima wanga.